ati
imukomeza amavasukuru
mubire
yabibuke yamaze
kwire kandi gasozi cyo yavuze kandi abavuganye nayo muhumure ntimuzagwa mu nzira Tu sabes.